Yo, what's up, everyone? It's your boy, August Musica, the African Child, and I'm here to give you some good music. Go 21. Let's get it.
Kunzima kuqa uthandaze Themba lakho lisemazulwini asoze abekho fana nawe indlela zethu saziwa nguwe.
Yo, everyone, let me just give you the second song, Udali. It's already out, the song. It's all digital platforms, you can get it. And then we just shot a music video with the pilot films. I hope you enjoy this one. Let's get it.
Shumile minyaka liphelile ngifuna wena Dali.
angaze ngambono fana nawe dali awubuhle bakho ngathi langa liphuma enothando lakho ngeke ngilfanise nalutho ishumi leminyaka liphelile ngifuna wena dali angaze ngambono fana nawe dali awubuhle bakho ngathi langa liphuma
Awe, baba Mina mfuna wena wedwa sando sam mina ngiyavuma Awe, baba Mina mfuna wena wedwa sando sam mina ngiyavuma Angithi ngitshele ukuthi ngiyomshada nomntwana Ngizothumela malume balethe inkomo ngalini Angithi ngitshelile ukuthi ngowami lo mntwana
Ngizothumela umalume balethe inkomo ngakini
Uthi ngiduke nawe siye emazweni Siyojabula kuyoba mnandi Uthi ngiduke nawe siye emazweni Siyojabula kuyoba mnandi
Shumile minyaka liphelile ngifuna wena dali Angaze ngambono fana nawe dali Awubuhle bakho ngathi langa liphuma Enothando lakho ngeke ngilfanise nalutho Shumile minyaka liphelile ngifuna wena dali Angaze ngambono fana nawe dali Awubuhle Enothando lakho ngingifanise nalutho
Njalo manginawe sithandwa Imizwa yami yakhuphuka dali Vele ngishayela uvalo Njalo manginawe dali Imizwa yami yakhuphuka dali Vele ngishayela uvalo Bazojabula baphansi Nasekhaya bazokuthanda njalo Imiza moya miye yakho dali Yathembo yangizwa Ulavu yangifila Njabulile ukuba nawe sithandwa sami
Ishumile minyaka liphelile ngifuna wena dali Angaze ngambona ofana nawe dali Awubuhle bakho ngathi langa liphuma Enothando lakho ngeke ngilfanise nalutho Ishumile minyaka liphelile ngifuna wena dali Angaze ngambona ofana nawe dali Awubuhle bakho ngathi langa liphuma Enothando lakho ngeke ngilfanise nalutho
Awe Shwele baba Mina ngifuna wena wethu asando sam mina ngiyavuma
Yo, afraid to once again it's your African child, August Musica, and I'm here got 21. So wait to afraid to, and then yeah, my social media handles August Musica all the way Instagram, Twitter, Facebook, TikTok August Musica, and then yeah, more music is coming afraid to. If you wanna know more about August Musica, go to Luciano Records on social media. You'll get more information about my music. Thank you. Sure, Fidi.